Seconds to talk about that. 40 seconds. fixed, like, Kan vi snakke om det? Selv om det ikke gir et kroner. Thank you.